Kubani wanda teki sewe na washitoki
Palava kukubona ukari ushuwa
Kubani wanda teki sewe na washitoki
Palava kukubona ukari ushupe kanyana
Kubani wanda teki sewe na washitoki
Palava kukubona ukari ushuwa
Kubani wanda teki sewe na washitoki Kubani wanda teki sewe na washitoki